Werin.
Wei.
Urachari hiyo.
Eh.
Urachari.
Oho.
Hazi ngire nje ndacamano nibatsa ngo ragusaga kwibara.
Oya muhungu. Hari bibintu ntari bwiringure neze. Ubu tuca tugenda.
None hari kindi gisigaye.
Oya.
Usubira mu nzu.
Oya no subira mu nzu.
Ti warukise.
Oya gusezerana nasezwe hakiri.
Tugendere.
Urumva? Mbere je umugore nanabi mbugiye. Inde sige nkingiye ko araza kumenya ko nagiye.
Ah sindakubeshi yo sanga ukifufura. Asha kwicana kwere kwa
mara. Oya, cyo ya mara. Ahubwo rero tugende.
Ni kugende gufata kayi.
Kwagiye.
Ubona? Be wowe wari wavuze. Wari wavuze cyakindi kimwe kimeze bene gucya. Imizo ya.
Yego.
Ubona nagihaye ntiyambwiye uko ibiko ingere hari imeze habyambari.
Eh.
Aya ntabwo yigeza mbwiye.
Hanyuma rero.
Eh. Eh oya nubishire byose.
Eh.
Oya. Eh, ubona ko yeta bigakwiye. Nukugira.
Iki. Bizojana na kiriya.
Eh.
Ubona kiriya.
Eh na kiriya.
Na kiriya na kiriya. Wa mugabo ashati nzoga nyinshi. Bas. Daza ho dzopam.
Ubuze bitatu?
Bitatu byawo nyene. Bita byeze nkiki.
Eh none hazopa mwe nzoga igana ko.
Ashaka nyinshi amabido menshi.
Ndaye nuko. Numwe wambira yahija ye.
Eh. Azokwesha umukobwa.
Mugare yosha ndakubwire. Yo bujya ntugire je washaka gutanga ibingana gucyo.
Eh.
Je nshaka nyibitoki bishika ijana. Cha ukagireka ko nana.
Erka nabone yavuze yuko. Ibitsoma rubanza byose bizopa ngahi wawe. Ushaka kutsoma he no muri cya rindi ce?
Yarafisa ma he. Nzoba ndamukishirije no
kusiza umupima.
Kamera zaha.
Emi, da? Mutse murazana ubudongo uyu munsi turabe ko korara dukoza ahantu hatari hato
yandi mushaka ko tugirane ngo gere gimbire ngo tugirane utanire ahubwo basa ntaza kwitwa ikibazo cy'uburongo tangi
ntangora ne yene ega akati akati
n'ikita kuzana ho yindi butima
eh ewa undi mugenzi ukorana
rino
eh
lekasha no musi atugokeye n'ukundi
No music, Caricora, I took it the cool. Corabona,
Yakuchi,
I can't go. Get a tunnel, say, there are no. I am going to go
to
the car. Oh, come on, you can't go. To ndababwira hago murara buriya wa amatafari hari ya
ntangora
oya amatafari turamwegereza nta
kibazo ahubwo turamushira uburongo wewe je amatafari ndabibona
kutanyana tura
yego
nakubura ho buna sekuta
nabo hishije muhi
yesu umwana w'umusore basa
asha yagerageje
ubu hishaga hiti Mamma, Lino. Very in.
Very in. How? You
need
to put him out. I
can't do the quad.
I can't
cock at the
one body. Eh? I can't cock at the
one body. No, like a suck at. I can't come from Hoku. You
ubona tuba tugeze he
musubiza amafaranga yanje basi naguhaye
reka no kuyobora uragiye
wowe wabwiye ngo nta yaguhaye utazotonda
jewe akazi keza kari mu gisagara no kuza gukora muri ijewe ego kweri
mama hera yanje basi mama hera yanje nironderera uwundi ndaze cyo nzomurongo
jewe ntaka kazi ntaka kumucafu je nokora
Akazi nakazi.
Mama tano, kawani mburi guye ntuze utwagudutse kwibira kengo ntitwakoze.
Urazi.
akazi kimwe yibaza iyo koro yakoroye ngira yibaza ko ariko kazi kiye arekera abakora bikorere mama wawe
mugari ubona amahera yanje nakuhaye kumugoro basi
aya taye tuta kuyahitana gatupa katwe twako
Ukatera imyumbati cyangwa ugateranya ibitoki urazijenge nemeze urabona.